something. President Boko. Le lona ba ke ba tawutlana ba ba logo. Le tsantse lo itse gore makhaba small minds talk about people.
Yes, that's
right. Small minds talk about people. Big minds talk issues. So we must differentiate between us and them. My man told me again this other night, this is a developed favor. And I just go to a group, but Our campaign for 2019 has already started. Ke bonye malo ba di tshantsho tse di neng di le go khudumelatswa ka bona gore thaka thaka ha na le teng re koma ona tla re thaka thaka ka bona gore ba simane ba ba gaketse le banyana ba teng ke rile ba go tsena kwa ma maketse gone ba ntsha motsetsi mo tlung jaanong gate party ke party ya Gaborone nya ga ba bona ditshwantsho tsa khudumelatswe ko tennyana teng kwa gore nno go ntse jang re batla gore go nne le thoromo ya lehatshe amankuta sentle ke tsile go tsamaya lehatshe le lotlhe gore ke bo kaetse gore ke santse ke le monang ande ga ke kgatang teng ga nko go siama se May his soul rest in peace.
Le
You tell me, what kind of life is that? Lima Bugenye, a leader must be respected. A leader must not be feared. Whether any put an outside, you are too black. Don't try to yell, don't say that. Okay, no, I'm a weapon. Yeah, boy. Nah, get a hakala, keep well. May I get you to join me and a rebel? What's that, comrades? Reta Omana Motu, Nana, Liba Zana, Hakio Manuko, and Kapa Hake Hatsan. We took a yard on group party completely. I want to say, Sadi, I'm paying up our man. No more money, won't follow me. Come be an hour, Papa, I am a talk about whether I would remember 2019 deeper to her. Did that once upon time. In my acceptance speech, which is there, I still have it. Kesaliki buahela kita na kora hakita na jana. I have an agenda. Kibui lejalo publicly. Wangu niya parlamente kutete kiriile. Kebata parlamente ei kemeti. Kela pisito ke parlamente zandi taelo wakata uto. I have worked in the Commonwealth, I have seen Commonwealth parliaments. Ki itse gore parliament ka di gara ka ja. Ga di tse di taelo ko ofisi ya ga tantsona. Ye ya rona ye. Gate ka neng kile ka bona ntshena tse ya motho wa Phiri. Ba go e mo hela re mo ra se a tla e tla re bolela gore. O na parliament e tsanga e tsa re ya e tsa. Tarara I don't know how to get it. I don't know how to get it. So, I don't know how to get it. Thank you. se hela ya re tawula ta ba le tsatsi la pulo ya talamente. Ama ho kebala tia ta do wa ke speaker. I knew my powers and responsibilities, and I was not going to sell them for a penny. So I told Mirafe, "Ore no, over my dead body, come." Hapa, I really had to shoka shoka. Kahumota ene tautuna gore ke muinela di thata tseo sena na to. Ari nyane ke sa muruma muthole ene ga utuo a muitatola. A muitatola. Ra khana go itswala ra go itswala ka letsatsi le le beibeng ke number Nash. Dilo tsa khosana mane e tona ya tenego. Tenego. Ka ba ile gore tenego e golela pele. Ka gore yone e tswa kgakala. Ka be ke tsaya komiti ke re a re tirele melao e e gagametseng mo parlamenteng e. We must give this parliament teeth to bite. Ra dira jalo. Ya re ha re kopana kwa mo di-conference room re ira go bua ka di-standing orders. A ba tsaya matona, matona a gago otlhe a lebetse gore matona ke ma parlamente mo tsa dumelang a ne se mo komiting ya tenera ga a le mo teng. Ke dingwe tsa dilo tse nne ke di ilelwa gore ke nnetse go neela bakganetso di-responsibility. Merafe o ne a ntha a re golo mo gare mo pusong ya botlhakanego bo. Ka re ga re o mogolo nou ga o tlhompha mao.
See.